Kungenzeka kubonakale iqembu elisha elizogijima esigabeni esiphezulu sebhola kuleli elizozinza eBloemfontein. USomabhizinisi wakwaZulu Natal uLebogang uMokeona uyena owenza le mizamo. UMokeona wazalelwa wakhulela khona eBloemfontein kanti ke wazama nokuthenga iBloemfontein Celtic. Ngeshwa zabhuntsha izingxoxo phakathi kwakhe nobeyisikhulu seqembu uMax Jabalala.
We are trying to bring Celtics back in the PSL. Actually, it's an almost done deal. You just have to respect such, you know, deals. You need, they are too sensitive. So, but 99% we are there.
Uma konke kuphumelela iqembu elisha lizokwaziwa ngeCeltic FC.
Let's not talk about Bloemfontein Celtics now. We're talking about the rebirth. That is Celtic FC. You'll see when the time is coming, you'll see a better rebirth of Celtic FC.
Nohulumeni waseFree State uzwakalise ukushaqeka malungana nokuthengiswa kobunikazi beBloemfontein Celtic.